manie I ka malu pumeha nai ka laie E maliu mai I ka leo he I ka leo he a he a I na manu he E I ano ka noho na he I ka ihi ka puola a kona he Makarela, o ka makanie, ho'olulua I ke kai aulue, hele aloha keia, e kipa mai aoe, I ka malu o aulanie.
I know.